DJ Rakib.
You are enough. Kitapie maisha Wasiani unikawa Bumana tikaedaga Kitapie maisha Sirade ujusa shoko Zimbalize waraka Bezo katibene mwana Sirade ujusa shoko
Do the day, what is the word?